Zaburi mirongo tatu na kane, mirongo wa gatatu. Mukirundi, no mucongereza ndibaza. Mukifaransa ni mirongo wa kane. Mukifaransa bango, exalté avec moi. Alléluia. Ngo le Seigneur. Mukifaransa bavuga ngo magnify with me. Ngo tugire gute, mukirundi nami ndasoma muri ya kirundi. Bavuga ngo tugire gute, ngo duhimbazanye hamwe. Alléluia, uhoraho. Umurongo uhera uvuga ngo célébrons, alléluia, le nom du Seigneur. Ariko mu kirundi bari henza vuga ngo tugire gute ngo dushirane hejuru izina ry'Uhoraho. Oya, ntidushirane hejuru, dushire hamwe twese hamwe izina ry'Uhoraho. Imana ishimwe. Ndakuna akajambo ngo magnify. Magnify ni kuvuga iki? Kwa kwagura. Inabaze Imana urayagura iba nini ya gute muri wewe? Imana ni nini? Niba ndatuka Imana ari nini? Hafi ra moti barabitse. Abandi barimenye twarangiza. Imana ni nini cyane, sivyo? Ariko kweli kijambo cy'Imana vuga ngo twagure Imana. Dukakamishe. Aha, ijambo giza cyo ya magnify, kugakamisha. Kakamisha murabizi? Rupe murayizi. Rupe ukize gucya kintu kitoya kiba kinini. Ariko rupe ikira kubesha si kinini kujya ari kinini. Kiba kinini ukirushaho kibona. Ariko kwegzata Imana nubwo yuko ishaka ibe nini muri wewe. Amuri twebwe hari abantu Imana ari ntoya cyane. Imana kweza Grangeur. Amasengesho yari mu bushobozi. Haleluya. Yari mu bushobozi kuko kugira iki kwegzata. Kwagura ubunini bw'Imana, kwagura Imana muri twebwe. Amen. Isanzwe ari niniya ariko ukwiye kuba nini muri wewe. Atwese ko turi ngaha Imana ukwingana isanzwe ni kwingana ariko ukwingana kuri urya cyangwa urya sicyo kimwe. Bamwe hari bafite Imana zonze konda ni ku kinyarwanda ni gute zinanutse. Hari Imana zonze cyangwa zinanutse. Hari Imana zigoyagoya muri bo atari uko Imana igoyagoya muri igoyagoya ariko muri we iragoyagoya. Hari Imana ishobora tumwe ahandi wapi ntakigenda. Ariko Imana ashaka uyibone nk'Imana, uyibone ukwingana, uyibone mu bunini bwayo, uyagure muri wewe. Haleluya. Ntushobora gutazira Imana iminsi yose utayibona nk'Imana nini muri wewe. Byose bivanaga n'uyibona nicyo tugiye twiga uno munsi. Haleluya. Bwana sifiwe. Ngo dushyire hamwe izina ry'Uhoraho, izina ry'Imana. Izina rya Yesu ni izina ngo rifite ubushobozi. Amazwi yose agira gute? Arafukama imbere y'iryo zina. Ngo indimi zose ziratura ko ari uwera. Njye tuba tuvuga ngo Yesu hanye kuronka ama amen menshi cyane. Izina rya Yesu nkunda kuvuga yeye turasengana nkunda kuvuga Yeshua bw'Eburayo. Kuko iryo zina narabonye rikora ibitangaza. L'année passée, nous avons fini. L'année passée, le 15 juin 2008, umwana wanje wa kabiri yarapfuye kukunyere twa hotroom. Yari apfuye yagiye n'amaso yamaze kugenda. Nasenze nagize iki byaheze ndabura icyo nkora ntabwo Yeshua! Amaso aragaruka. Acara transpira. Kubera iki? Hari ubushobozi mu izina rya Yeshua. Yeshua! Ninde mwami wacu? Aya, Yeshua. Ninde mwami wacu?
Yeshua.
Ninde atuambiwe?
Yeshua.
Ninde dutabara?
Yeshua.
Ndabwire ko bivuga Yeshua, Yeshua. Bivuga n'inkomezi. Haleluya. Gutazira Imana nibizigura yuko atabibaza ufise. Bari abanezerewe mu mwami ni bangahe? Ngaha. Abadugije amaboko barafise ibibazo byabo. Ariko nuko asibazo byabo baranezerewe mu mwami. Haleluya. Kubera mu ijuru Yesu ni yari. Mu ijuru hariho Imana. Haleluya. Igihe cyose yicaye ku ntebe yiganje cyakuburare agumara umwami. Nawe umeze gute, nawe umeze nabi, byose byayangaye, byawononekaye, igihe cyose agiri muzima, tuva! Aleluya! Ndashaka tuvyumve ko Yesu azoguma ari Yesu. Amen. Hari igihe kenshi Yesu aba muto. Kubera ibibazo tugize gace aba mutoya. Iyo utangiye kuraba igitsure Yesu ugasanga ushaka kumwagiriza nuko wamugabanije muri wewe. Imana yacu ni Imana ihambaye. Ni Imana nziza. Iyo mana Abyizera muvuge. Oh iyo mana minzi cyane iyo tuza matu yanyu minzi za minzi za minzi iyo mana iyo mana Hallelujah. Tausa nawe. Vuga cyane. Uwa Yesu. Cyane, cyane. Oh, we mwi. Cyane. Uwa. Uwa Yesu.
Saro
humba amaguru avoshe amaoka avoshe ranibuka Hebrew 13:15 mutange imikimazi igitambo ngo iminwa ngo yatura gacavuga ni satana hurura besha ndacafisa ururimi ndacafisa ururimi shakwa nanezerewe muri jewe ariko ndacafisa ururimi rukonekta jewe na Yeshua ari hose ha babwire satana kinadashobora gutwara nishimwe muri wewe ucunge ishimwe ryawe nawe ubura byose nawe okena ubura amafaranga ukisha uvuga uti haleluya nico kintu cyonyene ndiho adashobora kwikorera wenyene nabisubiramo imana irashobora byose kubyikorera ariko ishimwe ikeneye umuntu amushime yaturemye ngo tubushime yaturemye ngo tuhature izina ryiwe tuvuge ubwiza bwiwe twamamaze sa gloire je mibisaba ntibisaba kuba wahezagiwe ntibisaba ko waronse promotion ntibisaba ko waronse umugabo waronse umugore ushobora kuba bakwirukanye umugabo yagutaye kukazi yabwiye ati stop shokoza imyaka n'imyaka byanka yuko usama uronka umwana ariko uvuga uti haracyari imana mu ijuru nabwiye satani nabwiye satani urabesha ndahimbaza ubyanka ubikunda ndahimbaza imana ubyanka ubikunda ndahimbaza imana kuko iyo uhamagaye imana mu mashimwe uvuga ubwiza bwayo urayikogota urakogota presence de Dieu haleluya indi nyigisho y'uno munsi yitwa hindura ikirere hari ikirere kigomba guhinduka ntibisaba ko bisa neza avuga ati himbaza sha wewe cyane nawe sha wari ishuwesha subira uvuge hari abantu batashaka ni ntahe kuzumva bahamagaye bagira mariage ha abantu bamwe mu mitima ako nako karishima kamwe kibona gute hari ubwiza kandusha bijyanye n'ubwiza bijyanye n'ubuntu bw'imana niba wishimiye ubwiza bwawe uzoronka abakurikirwa ubwiza bwawe umunsi ubwiza bwawe bwayonze pi nuhagarare ku bwiza bwawe hagarara ku buntu bw'imana hagarara ku buntu bw'imana imana irazi nimero yawe yaba kino kiratokeyo kirangira managikuye managikuye ariko sitagikura kubera ntikinjya kirankwiye sibyo urashobora kurondera nimero atari yawe ariko ndiho arazi nimero y'iwawe haleluya murazi umurongo nkunda kubabwira cyane muri zaburi 22:23 Psalm 22 verset 3 ntitusoma amaze kuvuga kenshi nga mu gifaransa ni verset 4 sivyo wowe aho abyagira hehe adakaye mu myidodombo mu mashimwe y'abana b'Imana niho uhoraho abyagira nimba ushaka ko ndiho abyagira mu nzi wawe yaza kwereka soke uno munsi haleluya arashaka kuza mu nzi yawe ariko bisaba yuko utegura utegura ikibanza ashikiramo hari murongo ushaka abanza some pio haleluya muri kuvayo Exode 35 verses 27 a 28 kuvayo 35 kuva 27 gushika 28 mumvirize rwose twigira ibintu bikomeye
abakuru nabo bazana utuye tw'igiciro twitwa Shoham n'utundi tuye tw'igiciro ko gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo kugikiriza
bo mereko abandanya ahagira mu tahure ariko avuga abakora mu ihema y'isezerano le temple de Dieu ijambo efodi murarizi sivyo ambara efodi yawe murazi yangisho nigisho efodi yambara aba souverain sacrificateur mu souverain sacrificateur muherezi mukuru akavuga rero ibintu bikenewe abaherezi bakenera mu ihema y'isezerano 18 urashaka cyane cyane ariko avuga ibikenewe 18
bazana n'ibintu bimota n'amavuta byo gukoreshwa mu matara no mu byo kurobanuza abahabwa ibango no mu byo guturigwa bitamirana
bigira gute
bitamirana
bitamirana bimota cyane kumota ukinyarwanda guhumura guhumura neza sivyo ndabishaka tubyumve byukuri nashaka guhindura ikirere nashaka ndabereka kwerekana ikirere cyama kimota nabi ndugomba mu rufasoni sivyo kuba mu rufasoni sishoka abantu bamwe bamwe ikirere kenshi naturellement kimota nabi cyaba kiringa hakiba muhira kya ukazi cyama kihumura nabi kimota nabi wewe nk'umuherezi hariho ibikogwa ukeneye gukora hari ibikoresho ukeneye kugira uhindure ikirere abantu benshi bayidodomba hara munyewe mvuge kunuka sivyo haranuka kubera iki nimwamenye ko muvize aromate aromate ngo nibavye ngo ibi bimotesha ni imibavu tuya tuntu nabaye mukorezi ngaha nabaye mukorezi n'ishotezo tututu nage n'ishotezo nakunda gufaha icyotezo kera nkiri umukorezi kubera iki kubera cyamota neza ya mibavu yo icyotezo nayikunda nagenda imbere ya padiri ngo bakiza no kwego gikunda yazi sokre yanje kiramota kirahumura neza narakunda ujya mwotsi ndemaze kuvyumva kene bimota ntawaye mukorezi ngaha biramota neza birahumura neza kakantu ka aromate rero niko bazira mu ifaransa bise aromate tujya rero umwana w'imana wese akijijwe akwiye ko dufise udufise nakuntu kwidodomba udufise tujya nitwo dutuma badushyira he baraduturira ku gicaniro hari gicaniro imbere ya hido cyangwa igitambara cyahera hahera bagaca badushyira ko n'umuriro haleluya bagashyira ko n'amavuta kugira ntituzime uburyo ntuzime hari amavuta aguma aba mashasha ayo mavuta akeneye kumuntu aguma asenga iminsi yose asoma ijambo iminsi yose kugira iki amavuta ntazime nabwire iyo watanga kwidodomba umuriro wo wazimye bisigura ko amavuta yaheze nicyo gituma ukeneye amavuta ijambo ry'imana rikuremesha ati ntuhagarike komeza ugurura akanwa himbaza imana raba ubwiza bwayo raba ubunini bwayo ibagira ibibazo byawe uraba ubunini bw'imana wereka imana ubunini bwayo par rapport a ton problème kibazo kihari abantu bereka imana ubunini bw'iki bw'ibibazo ugasanga ubwo bunini bw'ibibazo bwasumbye ubunini bwande bwandiho aya ni amasengesho rero atagira efe ni amasengesho adahindura ikintu na kimwe kubera iki wagebwira imana ingene wapfuye ingene wagowe ingene wasuzuguwe ingene wabaye desu rumva iyo mesaje ugiye guha imana iminsi yose tukavuga 3 du matin 4 du matin kuja kuvuga ngene byanse ngene ata shanse ugira ngene abantu bose baguhevye ngene bakora gucako bose aho ngiye kuragenda ata aromate uvuga uti aromate ari amabiri y'ikirundi mwamwe bavuga ngo imibavu ariko ngaho bavuze ngo turuta umoteshe vuga niko bavuze mbese 28 gufata utuntu tugira tugute ibimota cyangwa ibihumura neza ko umuntu yabyanditse yananiwe ijambo ry'ukuri mu kirundi sizi ko ririho ariko aho mate maze kutubenge tumeze turi tumenge tubule batsa n'umuriro tukamota rero imana ndutaure ko imana irashaka guhumotegwa guhumurigwa kumva odeur nziza babiturira nako navuga ko babiturira babishyira imbere ya rido yahera hahera iyo ituriye rero hacya duga umwotsi uwo mwotsi wagenda he winjira ahera hahera amen bisibura yuko amasezerano ya kera uwo mwotsi niwo wakwega presence de dieu ahera hahera haba ariho isanduku y'isezerano ariyo ishusho ya yesu kristo uno munsi haleluya iyo byose byari ibintu by'ibigereranyo bya kera ariko uno munsi bisigura iki utwo tuntu tumotesha cyane duhumura neza ni ishusho y'amashimwe haleluya mukanwa kawe akwiye kuba mashimwe mukanwa kawe akwiye kwa kubona imana ngene ngana nama nakarero kesho byakuzi ninuma ishitakane muhandike gusa Acts za Apostle chapter 4 muze gusoma inkuru yaho ngene bakora babwira yuko bagira baba babice ni basura kuvuga izina rya Yesu wele ku ngoma 23 verse 23 umanuka gushikara fe ikincana ngaje bari afite ubwoba ubwambere bose abwe baje hamwe batangira gutsenga nari niteze ko bagira batangira kuvuga ngo turayonye ako atamba gute mana warenye isi n'ijuru warenye inzuzi warenye ibiyaga byose abantu baratse ngorane bafise none bariko bavuga ubuni bw'imana wapfuze batanze amavese biblike wapfuze muri dawudi wapfuze yigucya bataka kwibutsa imana ibyo yavuze byavuze barate baravuga ikibazo nyayo kibazo rero ariko batabavuze ikibazo babanje kwagura imana muri bo kuko bari buzuye ubwoba igihe cyose ufite ubwoba imana yapfungutse muri wewe imana ipfunguka mu isanzwe ariko muri wewe yashobora gupfunguka muri wewe yapfungutse kugira ishobora kwaguka muri wewe tangira uvuge wature mu kwizera uvuge ubunini bwayo haleluya ndabereka ikindi kintu kibereka ubushobozi bw'amashimwe muri je mutanguriro kwageze kuri kwageze kwivuga muri inkuru ya Noa itanguriro cyo 8 Genesis chapitre 8 chapitre 8 cyo 8 asema kuva ku murongo wa 20 na 21 inkuru ya Noa murayizi benshi Noa rero hajya nyene mu murongo wa 20 usome ayo bakurwa ubwato aha Mazi nkuru ya Noa ngene yibasa ubwato abantu bamwe bakanga kujayo wewe abantu ushika 8 gusa niho bagiyemo sivyo kandi some rero imana ari yahanye abantu isi kweri byaha byabaye byinshi murongo wa 20 na 21
itanguye gice 8 murongo wa 20 na 21
yego
maze Noa yubakira uhoraho igicaniro
aha
yakira mu bitungwa byose mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira abitangira kuri ico gicaniro ngo bibe ivyishikanwa ryo guturirwa
yumvise yatanze ibikoko atanga ikimazi musoma rero ngene atangura murongo wa 21 verse 21
uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo
keza ngaho umuntu uhoraho gute mwana majambo ikimazi yatanze cyagize umwotsi uramotera neza imana namaze kumotegwa neza na parfait namuna akora musaba gashaka kumukurikira gace uyu gace kuma we mu rubanza gashaka gushakisha rwande yiwe gashaka kumuganiza kuri kumotegwa niki uhumurirwa na parfait iyo sivyo nkuko rero undi muntu ashaka kwicara iruhande gashaka na mu toilette gashindura na place sishaka kwicara n'urya muntu sinzi ibyo akora sinzi yampuzi sinzi ko yoga kweriki hariho odeur insupportable haraka moto canke imumuro hari imumuro canke kamoto udashobora kwihanganira ariko abona kamoto canke imumuro igukwega umengo ni sumako sivyo haleluya ashaka tumbe yuko ibintu vya odeur samazura akora gusa amasansi yose sivyo mu Filipi 4:18 Filipi 4:18 natwe twasoma Pawulo ko yavuga abafilipi ngene bamufashije bamushigikira avuga ngo yabaye ngo en sacrifice ikimazi do bon odeur chaka moto keza ke Dieu accepte ah ndahakuna ngo ke Dieu accepte hari imazi ke Dieu n'accepte pas kweri ki birimo odeur akamoto chanke impumuro mbi haleluya hari amasengesho atamotera neza imana tugatwiga no mose hari amasengesho ushobora gusenga imana ikavuga ngo iki ngo nkuru rwa mu matwi muri mose sibyo ngo nkuru rwa mu matwi kandi uko arahimbaza uko arasirimba siko bakora sirimba gusirimba ni gihe impression imana hari opposition uwamwo amasengesho yawe agahimbara imana imana ikanezerwa igashaka kubandanya n'uhagarike haleluya Icyabaye rero ngo uraho yagize ku yaramotewe
uraho amotegwa n'umubabwe mwiza wabyo maze uraho yimvira mu mutima wiwe ati sinzo kongera kuvuma isi namba kubwo abantu kuko imitima y'abantu yamenyereye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo kandi sinzo kongera kwica ibifise ubugingo byose nkuko nakoze.
Wow, Imana ishimwe. Hari ingingo ikomeye yadutabayira twebwe uno munsi tugenderako kuko Imana yarahiye ngo sinzokuba ibi nakoze sizokubikora kubera iki akamoto impumuro yaramotewe siko batanuye vuga mu gifaransa bavuga ngo l'éternel sentit une odeur agréable. Iyo akamoto cyangwa iyo mpumuro niyo yatumye Yona kimudahwa igifi kimudahwa ngo kubera ibyo rero ayayaya mufite Imana ntiyabivuze yabivuze mu mutima wayo ngimwa ngo l'éternel dit en son cœur. Acharavuga kwemeye gute nubu yabyanze Imana yavuze yavuga ati yafashe umutima yafashe ingingo yo kutazosubira gukora kijya ujya muvumo waravuye uvuyeho n'iki kuyo n'iki na odeur agréable. Amen. Hariho umuvumo ushobora kuri ku buzima bwawe urindiriye ikimaze ikimota neza. Amashimwe arasambura ibintu byinshi. Amashimwe araca umuvumo. Uyu ari umuvumo niko avuga ngo sitosaba kuvuma. Uyu ari umuvumo ariko wakuweho n'amashimwe. Haleluya! Nicyo gituma kuri uko urasenga ikibazo cyose ufise uzokivuge. Sinakoje kwivuga. Ariko utangure ugira iki utegura ikirere. Ndashaka n'umuzi twumve cyo gutegura ikirere. Ikirere kirafite ukuntu kimeze. Katusome Piyo mu Filipi musi mirongo myinshi sibyo Abafilipi kabiri Filipiens 2 verset 14-15 Abafilipi cya kabiri umurongo wa 14 hamwe n'uwa 15
mukore byose atakwidodomba
ngo mukore byose atakwira gute atakwidodomba
ataguharira kugira ngo nimugire umugayo canye akarohe mube abana b'Imana batagira agasembwa.
Umbiriza mube abana b'Imana batagira agasembwa
hagati yabo yabiki gihe
hagati y'igeneration cyangwa urungano
bagoramye mu bibi by'uburyo bwose banduye mukababonekamwo mumeze nk'amatara yakira mu isi.
Mukifansa bivuze ngo mukaba nk'amaflambo flambo unaza kwibona urumuri sivyo ngo yisi iri generasiyo avuga cyangwa abantu mu bisanzwe muri rusange isi mu bisanzwe ukwayo yuzuye ubwiza bw'Imana sibyo niko Yesaya yumvise abareka ko aravuga ariko ko aravuga ngo hari iyi generasiyo ururunganwe isi turimo Yesu avuze ngo lotio prince umwami w'isi ninde satani niwe mwami w'isi byavuze Yesu ariko nimutinye nanesheje isi. Haleluya. Umwami w'isi ni satani ariko nimutinye naranesheje uwo mwami w'isi bisigura yuko uwo mwami w'isi ari munsi y'ibirenge byanjye. Nimuravyumva Pawulo yavuze mu ijuru rya kangahe yigeze kwerekwa ngo aduzwa mu ijuru rya kangahe rya kangahe nimba rya gatatu hari rya kangahe hari rya mbere akaba rya kabiri ubu turi mu rya kangahe twewe aha anye turi aha muri MK turi mu gihanga ari nyigisho dukeneye kuwe aye turi mu gihambere rimwo isi rimwo amanyenyeri rimwo kwezi yori muri muziko bantuzi batuzi uvuga ngo irosiere ni imwe hari ya mbere ya kabiri ni ya gatatu le royaume des cieux ara monsieur sivyo. Haleluya. Hariho muze gusoma abanyefeso 5:12 ngo abo turingana tubinyama n'amaraso ariko twana aba abami aba autorité les dominations siko les esprits méchants impwemu ziri méchants kironi ni gute zingazi ariko ngo ziri hehe dans les lieux célestes hari ahantu izo royaume zose zikorera mu kirere ariko ngo yege Yesu yapfa akazuka njya mujye baravuga mu Nyefeso sivyo Yesu yapakazuka cyo cyambere ngo yaramuzuye bamwicarika he
hejuru.
Hallelujah.
Yagiye mu ijuru ya gatatu hejuru yewe mu domination yose. Izo muhemu zose. Ko bushobozi bwose.
Je chakabi naho anyefeso kabiri mu ngwa tatatu. Ephesians 2:6 naho bakavuga ngo natwekwe abapanye nawe. Hallelujah. Twazuranywe hamwe nawe. Kwicarana hamwe nawe. Iwujo gadata. Bisigura yuko twishanye nawe hejuru yuko bushobozi bwose. Hallelujah. Ariko anyefeso nyene cyo cyambere mu rongo wa gatatu havuga ngo Imana, hallelujah. Imana data se umwami wacu Yesu Kristo iragaragira gute? Nibande bahezagiye Imana muno buse ntimutuzo maboko. Muvugire mutima yayi. Nibande bahezagiye Imana kino gitondo ntuduze kuboko. Hari benshi ngaha nta byonzi ariko batahezagiye Imana. Shokwa wasenze mbwa batahezagiye Imana. Shokwa kwetse Imana umunsi weretse Imana abana bawe, weretse Imana umugabo wawe cyangwa umugore wawe, wasavye uburinzi ariko utahezagiye Imana. Wezagiye Imana no gutanga icyo yiteze kuyiha. Icyo kwice ishaka kuyiha naho ni iki? Ikimazi. Hallelujah. Cyangwa igitambo cishimwe bisigura iminwa yatura izina ry'Imana. Uvuge ubunini bw'Imana utangira wibuke iby'Imana yakoze wishimire. Sure mbaza kandi rero umutima wawe urabizi mbega wahezaga Imana mu gitondo ariko witeze byinshi cyane biva kuri ndiho igusaba ikintu cyitwa ishimwe. Ubyumva biroroshe. Biroroshe kubikora ubunyene nyuma icyo mu gitondo biroroshe kubikora. Biroroshe kubikora hirya y'ejo. Mbwa biragoye kubikora iminsi yose utarahishurirwa. Icyo bisigura. Niba mara guhishurirwa uzoshobora guhimbaza Imana iminsi yose. Ngo Imana rero ngo se wa Yesu Kristo mwami wa mwami wacu irahera gute? Iragahezagirwa. Jekera nkiyibona natangara. Mana tuyihezagire. Tushaka iduhezagire hama tuyihezagire gute ariko ngo iragahezagirwa ashobora ngo yaraduhezagiye. Haleluya. Iragahezagirwa irashaka kuyihezagira ubunyene ariko yoyo nizoguhezagira. Haleluya. Nizoguhezagira yarahecece. Haleluya. Wow, Imana dufashe tubyumve. Ushaka iki? Ushaka umugabo? Izo gumugabo yaramaze gumugabo. Ushaka umwana izo guhumana yaramaze kumuguha. Ushaka umwana wawe mu rumogi Imana izo mubohora yaramubohoye. Icyo ukora ni iki rero? Senga kugira ibyo yarangije mu ijuru. Matayo 6:10 Matayo 6:10 nimwasenga muvuge ngo ubushake bwawe uko buri mu ijuru bube ku isi. Uko iyo usenze ibintu bihwanye n'ubushake bw'Imana. Jean 5:14 Yohana 1:5-14 ni wasaba ibintu bihwanye n'ibyo yamaze kurangiza n'ibiri mu ijuru ni wasenga n'ibyo bihwanye n'ibyo. Haleluya. Ngo no ucyambere ikora ibintu bibiri. Icyambere irakumva mu gifaransa bavuga ngo irakumviriza mu kirundi bavuga ngo irakumva. 15 nawe nyene ngo nimba yari kumva. Haleluya. Kweli ki ibindi takumva. Imana yumva byose sivyo? Ariko hariho kumva langage yawe. Hariho kuvuga langage y'Imana. Uhagaze kuvyo yarangije kandi uhagaze neza ku bugombe bw'Imana, ubushake bw'Imana, nimba ari ubushake bw'Imana mu 15 ngo wamaze kugira gute? Wamaze kugira gute? Wamaze kubihabwa, wamaze kubironka. Ushaka kubuka, uramaze kubironka mu kwizera, urabifise. Ushaka gusora ku barundi mwaka utarabikorako. Umwaka gahera utarabikorako, ariko ari wowe. Harindire gusa ifirimbi isahayima. Nje gituma rero. Aya abanye festival ngwa cita murawandike. No no nishi abantu benshi basema karabo. Mwandike umurongo. Ephesians 1:3. Ngo yaramaze kuduhezagira ngo tutsote do benediction spirituelle dans les lieux celeste umva ngo imigisha y'ubwoko bwose yaba imigisha y'ibifadika yaba imigisha y'ivyimpwemo yaba imigisha ikintu cyose ukeneye gihwanye n'ishaka imana ntizivuga ngo izokiguha yaramaze kubirangiza ishaka kubisengera ariko bibweye he apana ikirere mu gifaransa bavuga dans les lieux célestes hari ahandi hantu byugariye ariko urufunguruzo rufise Yesu Kristo niwasenga ibintu byawe byugaye azobibohora hari umudamu wigeze gushinga intahe mu bubiligi mu gikorane cya kanguka abantu baratwenga bavuga ngo yapanshitse yavuze ngo bariko urasenga ngo mbona abana bako barakoroka bava hejuru ngo ndasama uwanje yaramaze imyaka icyenda atarashobora kubyara yariko yivuga uwo mwana ari mu mugongo yaramaze kumusama bisigura yuko hari ibintu byugaye byugururwa n'amashimwe amashimwe amanura ubushobozi bw'ima ibyananiranye bigashoboka ibidashoboka bigashoboka haleluya ibidashoboka mu mashimwe birashoboka twumve icyo kintu yuko iyi si yacu ngo yuzuyemo corruption two twubize ngo urungano ariko dukwiye kuba ngo maflambo amatara ya mirongo cumi na gatanu sibyo abafilipi kabiri cumi na gatanu ariko ni gute ushobora kuba iryo tara nge ntibimenya uburaho murongo wa cumi na kane vese katoze navuga ngo nimwidodombe ko atangiye bavuga sibyo yite kuri dodomba ukaba uri kurashima imana uba uri kuramurika imana ishimwe amasaha ariko ariruka ntatangura kwigisha kuko byo nanateguye sindabitangura reka ngerageze guspida sibyo tuje mu mariko cumi na kane ndababwire icyo imana ashize ku mutima kubigisha uno munsi mariko cumi na kane umurongo inkuru iyo nkuru kazasomeza somosome verset 3 a 9 umurongo gatatu gushaka kuw'icyenda
ari i Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe yicaye ariko ararya haza umugore afise icupa ry'amavuta amota cyane y'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada
wari Betaniya ni Yesu bandaye
arumura iryo cupa ry'amavuta ayamusuka ku mutwe bamwe muri bo baritonganya bati mbega ubuhombe bw'aya mavuta n'ubwiki kuko yoshoboye kugugwa idenariyo amajana atatu arenga zigahabwa aboro baramwidodombera Yesu arabara ati nimumureke mumubabariza iki ankoreye igikorwa cyiza aboro muramana iminsi yose aho mwogombera mwobagirira neza ariko jeho nituza kwamana iminsi yose akoze uko ashoboye ansutse amavuta ku mubiri awutegurira guhambwa bitaraba ndababwire ukuri aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mu isi yose nico uwakoze bizovugwa kibe icibutso ciwe
haleluya inde tabikumva iyo nkuru ni inkuru iryoshe cyane ni inkuru ikomeye muri bibiliya kuko Yesu ahije avuga ngo iki ngo aho ubutumwa buzovugwa hose no mu Burundi no mu Kigobe iyi nkuru haleluya isi yose izovuga ibyo umugore akoze kuko akoze ikintu kidasanzwe kuri jewe biragoye kumubyumva mutumva imico y'abayuda yari kumwe n'abayuda ba Petero ba Andereya bicaye abagabo bashinga nawe hariya yari abagabo abagore twagiye muri Jerusalemu ubwiye hajya kuri midoramentation ubwira ushaka kwegera kujya kibambazi nari kumwe na madamu acambwira ati wowe ntushobora kurengana ngaha kuko uri uyu mugore uza guca hariya madamu acagenda guca hariya nanjye ngo nawe winjira ntupfa kwinjira gutyo turaguha agakofero baca bampa agakofero bagashira ngaha turinjira nsanga turi abagabo gusa abagore bari hariya yumvire abagore bacu baratsumuruka ngo bari hajya turi ahantu hamwe hari ikibambazi kiri hagati yacu umugore wawe ariko aravuga ngo kubera iki abagore ntibashobora gupfa kwegera abagabo gutyo imico y'abayuda kandi bameze yumvire haje umugore apanorwe wese yari umusambanyi umumaraya azwi nk'umumaraya arubahutse aje imbere y'umuntu bafata ko ari umuntu ari saint umuntu w'umukozi w'Imana umuntu umwana w'Imana umuntu ari pure aje mu bantu b'abagabo arabacamwo bose umva bari benshi bari ko barasangira bari mukora bari kumwe avuga ati mbinzira umugore arakwaye mu mutwe gute ashaka kuza acaragenda kuri Yesu bose bashamaze kuri Yesu arabati yumva nashaka kumwemerera acaza kuri Yesu azanye parfum wizinje tan uyo uyigurishije ko ushaka gufasha abakene yumvira priya yo rero azanye parfum acara yugurura apa ntiyageze kugushya ngo yugurure bagire tugute eh ase parfum zizivye mu nanda z'amazi kuziziganya siko kanza gatishira hajya kanza kamote iminsi ibiri anaka tse yaramzinjesha wewe ntiyageze ngo tse tse yageze pa aramena ndabwire iyo umenye ikintu na control ubugifise arayimena yabanje gusuka ku mutwe wa Yesu atasuka no kubirenge abagabo bari ngaho barabaskandarize ndabwire iyo umaze kubona revelation y'Imana nusura gutinya abana b'abantu nusura kuma wisobeka hari kwa koma mashi nusura gutinya ko makiyaje yononekara oya abasigaye birabasha bivani ngene umubona ninga nari munini muri wowe arabana ashobora ati turafise umwanya kuja guhimba zima hakaba utumaduka ya kumaba tititi hakundi kanifuke kanijyamire sivyo aba yakandi gatoya umengo n'ubwo kwisosha kurira hariho kutahura Yesu bavuga ati abagabo imico yabo birabasha Yesu atambujije ndagenda abana baraza kuri Yesu ngo kuri abana ngaho Yesu bareke araza kuri Yesu afata parfum aramena kompe niko bavuze oze ku break yaramenye parfum aravuga ati uko biri kose verse 3 verse 3 nga cyangwa tuma Yuda yashavuye aravuga ati ayo mafaranga gabasha agiye mu mfuko wiwe ayo mafaranga ari menshi kwereke yakorena amafaranga munyuma muri Yohana avuga ngo Yuda yivugishije ngo yababaye kora ngo bakene ariko bavuga ngo ntibabaye kora bakene yababaye kubera iki kwera ari we tresorier niba bitahuye avuga ati hajya makashe yaje muri tresor ho ayishare kubona none arayimenye yari kuyigurisha amakash agacha yazana muri tresor ni je mfise urufunguruzo yababajwe ni iki nijye ari kuja mu mfuko wiyo yababajwe ni bindi abakenese buyitaho Yuda yitaho ibya mu mfuko wiyo rero ngaha nashaka tutahure yuko icyambere yaramenye parfum batawe yuko parfum ari iki imibavu aromate niko tandi tuvuga sivyo imibavu imota neza amashimwe ni imibavu ni parfum uyikurashira imbere y'Imana niwa tawura yuko igihe ukurashima imana hariyo parfum mu buryo bw'impemu mu buryo bw'umwuka hariyo parfum ikira duga samanure ikira zamuka eh hariyo parfum iduga amena umuntu umwe twize kuduga n'abagabo b'abamisioneri b'abanyamerika tugenda tuduze gitega haci imyaka myinshi hari 2006 hanyuma tugenda turahimbaza n'utwaye vora tugatrahirimba indirimbo z'Imana gusa ariko imbere yuko tugenda turahimbaza kuva ku bugarama gushika igitega uwo mupastori w'umunyamerika n'umugore wiwe nagenda inyuma duhana amakorasi gushika amasaha abiri gushika igitega duhimbaza Imana ariko mu gitondo busha ngenda igitega nagize inzozi mbona turahantu mengo n'umuduga hariho imibavu ikuraduga igishukiyo kiraduga gushika mu ijuru haleluya ndabwira ni ibidukoze na nabiboye hari ikintu tukontribuwe mu ijuru imvura nimbigirigwe niko hari ibicu byaduze hari ibicu byazamutse nta mvura ishobora kuza imvura iraje iri mu mazi irasubira hejuru na form yindi tuvyumva Yesaya 55 umurongo w'icumi na rimwe ngo ijambo ry'Imana rimeze gute nk'imvura ngo rishobora gusubira ku wayirungitse haleluya idakoze umugombe wayitumye hari ibintu ukeneye biva ku Mana hari ibintu ukeneye biva mu ijuru ariko hari igihe bitamanuka kuko atayindi forme ya duzi hariho forme ikeneye kuduga hariho forme Nandu nuka imvura ni dugare iramazi igenda riva peur iri kundi kuntu ari igaruka ari amazi imigisha yawe irahari Ephesians 3 hallelujah Jeremiah 29:11 Yeremia 29:11 Imana yabaza kubitagura irazi ivyumviro vyiza yateguye kuzuma bwawe yaramaze kubirangiza ngo biguhe kazoza nziza ariko hari ikintu kuri gukora hariyo ikintu kuye kuduza kuzamura kumana haleluya uyu mugore yari yahishuriwe yakoze bidasanzwe avuga iyi parfum ayisuka kuri Yesu umurongo wa 3 wawusomye ya usomye gushika naho abantu iyo parfum era bwate ngo repandiro parfum sur la tête de Jésus umurongo wa 3
arumuri ryo cupa rya mavuta ayamusuka ku mutwe
aha Murongo kane somongo kane
Bamwe muri bo baritonganya bati mbega ubuhombe bwaya mavuta n'ubwiki
Aha Naga nabwire yuko niyagira abantu bagutwenga cyane baguseka kuri kurahimbaza Imana cyo si kibazo cha bibagire uyu mugore ni yashaka kumviza n'ibyo bavuga kuko imbiriza uri kurahimbaza arabinezerere Ugura imbaza ariko arabifata ariko arabyakira kwetu duhimbaza imana sikubwira turonka imigisha ye mnumbere yo guhimbaza imana duhimbaza imana kwera twaremewe kuyimbaza aba manipulateur uri imana jawe eshada elohim imisi yose chikenu aninyishu ugahimbaza imana uruwera ukwezi kose this man ntanuhunza kumbaza ntanumuhunga nyegera ntabintu nibikora ntabivuyemo nisengere ko nara nisengera ordinaire arabwire ikintu kimwe kenshi urashobora kuja kumanipira imana ukibaza ngo urayirusha ubwenge ukakureka ukiboma Huko ikikuru samajambo vuga ni motivation. Motivation kuhimbaza imana sikuya turonka imigisha. Ariko nivyo imigisha imanzo yiguha afata kora wayihimbaje kuko iyo migisha ari yawe. Iyo migisha yawe irahari ariko igihe utumuhimbaza imana imana yakuremye kugira uyihimbaze. Imana nezegwa nabana bayo bakora yihimbaza. Nicyo yaremewe nicyo twaremewe. Nicyo gituma guhindura iyo ngishije yise guhindura iki? Kuhindura ikirere ikirere cyahuba sinza huba ahuba nimba ari muhira nimba ari muri muri home sinza huba ariko hari ikirere kuye guhindura imisi yose kuva nawe kwishurirwa jewe ku kazi nshika yo gambere abandi bataraza shitse nshikanye stack kintu cya mbere haleluya uri mana hata mu babiro yose vwe muri imana umuntu yo mbona ko hanze bagati umpunga ragwaye mu mutwe kweri iki ndiko nategura ikirere ku kazi nimba batakwemerera kuna bandi yaranje utana wenyene uhimbaza uvuga ubwiza bw'imana aho uri hose muhira himbaza imana ima inzu yawe kuye kuzura amashimwe inzu yawe kuye kuzura amashimwe afata kuzura kwidodomba Agarabwire kintu kimwe nimba isi iri korompi isa nabi yononekaye nko twabisomye nimba yaronekaye kubera abantu buzuye imyidodongo igihe cyose kuri dodomba rero uri kura contribute konona gusumba uri kura hindura ikirere uri kura shigikira ikirere ntavyo mumvise ndabisubiremo ikirere mu bisanzwe gisanzwe kimeze nabi kimeze nabi nuko ubona hasa neza akavura kaguye ikino kirere wo kugura amaso y'impwemo kiregisa nabi kibeze nabi twebwe ngo turi iki turamatara le flambo mu kirere kibi bisigura rero kugira ubitara ukiye kugira amashimwe umwanya wose mu kanwa ka uvuga positivement uvuga ibyiza by'Imana uvuga ubwiza bw'Imana ushime Imana kugira yakoze wibuka haleluya mu mutima wanje ni wibagire wibutse umutima wawe sidi bazufise hari igimana gukoreye ariko uravyibagira ari kugira vyibuka uri kuramurika ukura murika hari situation nanyanye munzi wawe muzi wabwawe je na chance ngira aba abahungu bose bahaje bacyagenda bareke bagende ariko nibahindura kirere hazoza uwawe hazoza uwawe uwo mwana kurondera azoza iyo ngwara yaraniranye izokira kubereke ibyiyumvire bane gufitiye n'icyo akazoza nziza umunongo gatandatu soma verse 6 a 7 bari kwa bari bamushavuriye ati bina ko akora sivyo turatumve ibyo Yesu yavuze
Yesu arababarira ati nimumureke mumubabariza iki
aha
ankoreye igikogwa ciza
azindire nimuko murankurikira bari kwa mutuke iki gore nason kuma gruyiwe umuntu umugabo kuza ku nimishatsi yawe yafashe imishatsi yiwe yafashe imishatsi yiwe umuso gusoma yafashe parfum afata imishatsi yiwe atagona guzimishatsi yiwe ema zishime imishatsi sigura hein la gloire sivyo la gloire 1 Corinthiens 11 verset 15 imishatsi sigura la gloire
ijambo la gloire mu kirundi bisigura ubwiza mushobora kubisoma mu Wikorinto ba mbere igice cya 11 murongo wa 15
yafashe ndumva mana majambo ikimishatsi yiwe yagize gute ya icyubaro ciwe yagitaye yashize hasi icyubaro ciwe aramwanaguza aja kuma aramusuka ko no kumutwe nakoze ikintu kwe tuvugisha ukuri ubunyene haje umuntu afashe parfum ya $500 arayimenye agusutse ku butwe boneze tusota no umuhoye ikivre kwe kususe ko logiquement yumvire Joseph parfum arangane wambaye neza n'ane ka fraîcheur parfum aroje mu mubiri mugafata nishati ushaka iki abantu bose bari kumwe na Yesu biyumvira nkuko muyumvira mwe kutuyumvira nta kuntu ushobora kubahuka umwami wo bambi kujya kugusuka ko parfum iyi parfum yari ifite agaciro kanini rwose kuri rya mugore mwebweza ko ariko yumvira iki muri we yumvira iki yari yamaze kubona ati ubutunzi bwanjye bwose Haleluya! Nacho mpuze imbere yao. Na yeje kurondera aho Yesu ari. Hari abantu benshi Yesu nta numwe yumvira kugira ikintu amukorera ariko umugore yarati kuriwe. Batanga kumutuka Yesu avuga ati mumuhora iki akoze ibintu binezera umutima wanje. Kweki Yesu anezerewe n'ibyo bintu. C'est pas que yarondera parfum yakunze umutima wiwe. Murongo w'indwi soma verse 69.
Aboro muramana imisi yose.
Aboro abakene, abakene muramana imisi yose.
Aho mwogombera kubagirira neza.
Aha.
Ariko jeho nituza kwamana imisi yose.
Areye ngibisoma naragize kuzazanirwa gatoya. Yesu avuze ngo abakene muramana mushaka kwakora ibyo mushaka imisi yose. Ariko jewe ntimuzokwamana na jewe. Ariko mu Matayo 28. Cyinshi bavuga ngo nzokwanzwa ndi kumwe naho ndi kumwe namwe gushika kumera yise none ari contradiction je nimuzokwana nanje aha naho ngo muzokwanzwa ndi kumwe namwe gushika kumera yise niye presence yesa kwa ravuga shaka tuvyumve bisiguriki bisigura yuko hariho imana iri omnipresent murabizi imana iri omnipresent iri ngaha iri muri prison iri mu bitaro iri munsi y'amazi munsi y'inzuzi mu misozi mu byatsi mu ishyamba hose ahantu ushobora kwiyumvira hose imana irahabona ibyo iri hose ariko hariho presence de Dieu hariho presence hariho manifestation ya presence de Dieu hari imana yimanifesta ahantu mu buryo budasanzwe inkuru ya Salomo akorwa ka temple bayizi akorwa ka temple de Salomo Deux rois, je crois, deux chroniques, chapitre 5. ingoma ya kabiri cya gatanu Salomo yakorubaka urusengero baratimba guhimbaza Imana abaherezi cyangwa abatambyi bakaba bahimbaza Imana ngo hacya haza igicu gisigura presence y'Imana haleluya kiraza kirinjira kubujyo nabantu bose ko nakora batasiye kubonana kubera iki hari ubucu hari presence y'Imana mu buryo budasanzwe mu buryo budasanzwe Imana ni manifeste mu buryo budasanzwe ndashaka nabwire yuko igikura ahuri hose Imana irakubona ivyuvuga byose Imana yavyumva ariko hari isengesho ukora bizana presence y'Imana mu buryo budasanzwe abandi bose batama baronka haleluya hari kintu kidasanzwe iyo Yesu abantu ikora Yesu yarekati yaho niyo Yesu akora avuga mu buryo spiritual yari bagendewe mu buryo budasanzwe kubera iki sanduku y'isezerano ni ishusho ya Yesu Kristo uno musi bisigura rero yuko igihe uri kurengera Imana mu izina rya Yesu haleluya uhimbaza Imana utidodomba hariho presence y'Imana manifestation ya presence y'Imana idatanzwe iba ahantu hose Imana irahari ariko ari ahantu Imana ishuka igenda kubana kuvisita kuvyagira hari amashimwe ahinduka intebe intebe fauteuil apana chaise fauteuil trône Yesu aza akavyagira Jean chapitre 12 ari kintu gikomeye nashaka guhereza ko kuri iyi nkuru gikomeye cyane
Yohani igice cya 12 umurongo wa gatatu maze Maria yakira ingero y'amavuta amota cyane igiciro kinini cyane yagati kitwa narada ayasiga ku birenge vya Yesu abihanaguza umushatsi wiwe kandi inzu yose imota ayo mavuta
haleluya inzu yose igira gute iramota ayo iyo parfum irahumura iyo parfum iyi nkuru urashaka kuyereza kuri iki kintu ashaka kuvuga mbega mu nzu yawe hamotiki agumanya kwiyumvira mbega iyo umugabo akuvuruze ubifatamo gute mbega iyo umugore akoze idashaka ubifatamo gute mbega iyo abana bakora kukora hamotiki abakozi muri Afrika ari abakozi Ari buraya bakora mbaza kubiza inyigisho. Wowe nta bakozi bagira. Abakozi bakuvuruga, bakozi mu nzu, akora kuvuruga. Hacha motiki. Ari bakora twenga. Ibona. Barazi parfum imota mu nzu ya. Bibashika muhira. Nabwire, ari abakozi, abakozi baravugana. Muzi rero ngo bibera mu ibanga. Babwira abandi bakozi bakagira abandi bakoze abandi bakoze bigashira ku bandi basebuja urya nubwo avuga ubutumwa muraraba neza urya Yesu awiyo avuga mumubona kuri eglise avuga ngo Yesu ashimwe muhira muhira ari parfait yindi ari parfait ndabwire iyi parfait tubona ngaha tubone no muhira nibi yo kuri eglise gusa Yesu ashimwe oh nagusengeye merkyo agipuwe Yeni parfum. Mbi. Hariho parfum nziza na parfum mbi. Eh? Asun. Yo andi himbiriwe. Tata buja. Tata buja nga. Buja nga. Hallelujah. Hallelujah. Parfum. Zibiri. Hariho parfum yo kuri eglise. Muri bene data. Hakaba parfum yo muhira. Imbere y'umugore wawe. Muri babiri gusa. Okay umuntu mubana mu nzu niwe yene gushingira intahe eh umuntu mubana ahantu tutabona niwe yo gushingira intahe sivyo ni ari sinzi kwari inkuru bari bivuze cyane sinzi kwari inkuru mukozi w'Imana ariko aravuga ubutumwa avuga ati nashaka guhamagara abantu abagore ngira abagore bafite abagabo batarakizwa bahaguruke gusengera gawa bakizwe abagore barahaguruka cyangwa nka 200 n'umugore wacu arahaguruka kandi yari cyaye imbere nko kwa mama ni nayo cyaye imbere nka pastor yemeye kuvuga ngo abagore bose bagabo tarakizwe bahaguruke ni nango Pasera vuga arazaza niba abantu bose barabana ati afashwe nibiki. Mwanyumvise nabi reka ndabisubiramo. Icara mwese icara. Sorry. Ndasubiramo. Abagore bafise abagabo batarakizwa ataza kuvuga umugore bamaze guhaguruka imbere ya bose. Mumoyo muri tumwe basowe ate poza micro afata umugore we wontwara muri corridor hari inyuma. None gashire wowe urakijijwe. Wowe urakijijwe ejo urazi bitutsi wantutse. Kuba kuri jewe kuba iwacu kuri famiye yanje amajambo nyemerera fata micro ndabivuge hajye. Oye shepa pu. Ngende yavyikuyemo. Amasara geze tuzosubira. Abashaka kizwa muzotwandike kubera iki yari pastori amutuka amajambo amukubita s'il vous akubita ikofi umugore wiwe umugore we nari ngaho araguka ati je nshaka ukizwe sheri kuko nturakizwa nta muntu akijijwe avuga amajambo uvuga nta muntu akijijwe akubita umugore gutyo none ushaka mbeshe kubesha n'icyaha ushaka mbeshe njenge tuma rero ivyamwa vyanyu bigaragare naho tutabona ushobuka uti okay imbere y'abakozi ni sawa ku kazi y'abakorege ni sawa mu cyumba he dara telefone turama video ura oya no nashina di telefone yanje ni yawe mugabo turabituraba unye no vuga ati nimuzana abajone bose amwendo 25 muzana ama telefone yanyu nga aho cyabashuba cyahaya mu dirisha pyo kubera iki hari ibintu araba mu ibanga wenyine utabona hari ibintu ukora wenyine mu gitanda atanumwe abona nta numwe muri kumwe ari vyaha ama program pornography kwisambanya kubera iki kwerebona ngo ntawe ukubona nje gituma ishimwe nibivana n'amajambo vuka bivana na eta y'umutima wawe umutima wawe ni utuma ishimwe ligira ubushobozi Sibiri ya formire, aleluya, uri mana, uri Elohim, Adonai, Chikenu, El Shaddai, El Olam, hachomi vuze, wanduye, mumutima. Arumu na yageza kunyandikira ngo, nimo suwe kufuki mjwa kuihana, nisho ni demote. O nionzira yo nyene, yo kwezwa kuihana. Masaya handezi. Nisho kwa ndika psom, zaiburi mirongi minakane, mirongo wakata tukushwa kwa kana. Psom 24, verse 3 a 4. Na kwa uvuze ngaha kandi ndavuga ibyo yakaye kuduga umusozi sivyo yuko umuntu aduga umusozi akwiye gukora umutima utanduye atabubeshi atavyaharimwo bituma hari abantu benshi bakora no kuvuga ngo oya ngo abantu bontwenga urafise wewe ni Imana uyu mwamonye pio yari ngaha pio tugira gucya pio umuntu ashaka kwakira Yesu atari sure y'imigendere y'uwo ni Imana uze kuraba pio uri kuri radio uze guhamagara telefone izinyuma ari kuri internet WhatsApp kuri application ro telefone iyo mujya mu namatanga ushaka gutanga intara tanga hamagara kuri telefone uvuga uti ndashaka kwitunganya nima kugira ashobora guhimbaza ima kugira ishimwe ryanjye rishike kuma rikore ku mutima w'ima kugira riduge kugira imvura haleluya imvura ijanye n'ubugome bw'Imana imanuke mu buzima bwawe dushobora gusaba imvura ngo imanuke atakintu cyaduze hejuru
ikintu cyaduze mu ijuru mu kinyarwanda bisigura ikintu cyazamutse mu ijuru no kuvuga yuko kugira hamanuke ivyo ndiho yateguye mu ijuru bisaba ko hagira ikiduga cyangwa kizamuka no kuvuga ishimwe riva mu kanwa kawe riduga cyangwa rizamuka rigana ku Mana
hari ikintu gito kuduga ico no kiva hehe kiba mu kanwa kawe numutima utanduye haleluya yesu wahezagire kadusenge mana ndagushima kuri no jambo urakoze saint esprit kuvuganya na twebwe ku muntu wese ari hano ndagushima ko tuguriye amaso tutaure ko twahamagariwe gushima akano kacu ndakwiye guhimbaza imitima yacu yitandukanye kugira tugushire juma ndasenge umuntu wese ari ngaha na jewe ndimo uduhishurire muhemu yera udushoboze kukwegera udushoboze kuguhimbaza utwibutse ubunini bwawe utwibutse nibyo wakoze basenge nabari kuri radio abari kuri internet abari kuri YouTube abari kuri akora kuri kira bose ndabasenge mikano kanya ndagushima ku bantu ukuragirira neza no kurakiza hari abantu ukarakira abakora bohoka hari abantu boboshwe na masturbation n'ubusambanye hari umugore ari ngaha avanga umugabo wiwe haleluya ni wihane nzira ya Yesu Yesu arashaka umutima utanduye ndagushima kwa no kurabohora ma icyubahiro no kuganza ibyawe ubu ni bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya